Gipenjo Yesu, magenga gini Yesu no duoko magosipena Manato negi, koro gidonji Jopolo no mor, gijomo locho Gipenjo Yesu, magenga gini Yesu no duoko magosipena Manato negi, koro gidonji
Wana donje dala no Wana donje dala Dala jomolo loen
Londe Machere Penyiskido manewa nyake pinka
Wana donje dala no Wana donje dala Dala jomolo loen
Penyiskido manewa nyake pinka
Joanna nomeno, dala no, kokalo kuom roho, dala no maler, e wun kom nogo, nengo ne donge tek, oket kod jaspar, koda kit sadus. Joanna nomeno, dala no, kokalo kuom roho, dala no maler, e wun kom nogo, nengo ne donge tek, oket kod jaspar, koda kit sadus.
Wana donje dala no. Wana donje dala, dala jomololoe,
Yesu e wunde dala go.
Menyiskido manewa nyake
Nyithiwa wana donje dala no, Uwete wana donje dala, dala jomololoe, dala no, dala lombo ya.
Chalo zumaridi, oluro komduongno, konigi koni, jodongo piero, hario kodangwen, wero maler maler, maerut maduong, nanya markot. Machalo zumaridi, oluro komduongno, konigi koni, jodongo piero, hario kodangwen, wero maler maler, maerut maduong.
Wana mole dalano. Yithiwa wana mole dala no Dala jombo lolwe Dala jombo locho Mama wana donje dala no Uwete wana donje dala Dala gie lijo
Minoka kodi musa
Sayo kawuono timiero mari osimboritoi no bed gin malit kajomale donjo to indongido biwa thidal yasachwa put sayo kawuono timiero mari osimboritoi no bed gin malit kajomale donjo to indongido biwa thidal
ana donje dala no Ana donje dala, wana uwe dala no, dala jomo locho. Wete wana donje dala no, yokuro wana donje dala, dala jomo locho.
Lepigigo,
yipindua wana donje dala no. Jo dala wana donje dala Jo Kristo
Ni mara chere
Yipindua wana donje dala no Ana donje dala
Jo malere
Ni mara chere